cha ngibingelela bafowethu enhla nasezantsi ngibonga ukuthi ingoma engithenga yenza nayithanda ngalolu hlobo ikakhulaza ingoma ekhuluma ngonqamalala njoba silapha ke emzini wakhe besilethe yona ngicela ukunazisa lokho uyamukele kahle kakhulu uyamukele nje kahle kakhulu wayithanda wathi kade le ngoma ayibona uyayifuna ngiyacela bafowethu ukuthi ke ningancendeka amandla asiqhubeke siyiphusha ingoma ngoba vele izomelela ubuyele kuzuma ngicabanga ukuthi onenkinga yalokho kuzomela ahambe ogibeni ntabanga kuba uma imfishane ayi-ede ngenye ukuze izoba yini simbuke phezulu ngoba kekho umuntu esizomncenga manje
inibingelele kuphina kuphela kufunyekho lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya
sawubona sikubukele beSelect Africa TV
sawubona
Select Africa TV
kinuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our coach uhlezo sibuka njengoba ngithathela insizwa nje
ngiyathanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo yami
Ajikusile nje ngiyakusina kancane ongangena nje
Hayi kithe kulinzwe
Yabili kathathu
Hayi kwela kuzo
Kaba fowethu ngicela ukumingelela nonke enhla nasezantsi usigwebo sentambo lo ngithi ngibonge kakhulu ngengoma engithenga yenza nayithanda nayisabalalisa izwe lonke naze nayifikisa ngisho kumsholozi njengamanje ke sikuye ingoma uyijabulele kakhulu futhi wacela ukuthi hayi abantu impela abangaphindi bengilahle manje ngoba useyibona umsebenzi wami mkhulu ekutheni ngikwazi ukwenza into ezothandwa izwe lonke namanje bafana bakuthi ngisasho ngithi alibuyele kuzuma izwe Onenkinga yalokho kuzomela gibele intaba yangakubo uma imfishana ayi-ede ngoba maya ngabe iseyodwa sosuke simbone phansi bese sisuka sibane inkinga naye ngiyabonga kakhulu naba nobhuti ngicathi bazophawula
asambeka ma
Ayi sibonga kakhulu sihambile safika kahle siphephile siyathemba ukuthi sohamba kanjalo le ngoma inamandla bafowethu nongayitholi sicela Island ayithola kizo zonke indawo la itholakala khona.
Siyabonga. Sibonga kakhulu kubaba uMsholozi ngokuthi ephakamisa igama lakithi ubuka ngosigwebo. Nakusigwebo sibongela kakhulu siyafisa ukuthi ezinyanyeni zonke zasobuka zomsingathe zomvikele kuzo zonke inkinga abhekene nazo naseyithini zomhlenge aqhubekele phambili aliphakamisa igama lakithi ubuka. Sibonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu ukwamukeleka kuhle la ekhaya kwaZuma. Nalengoma le ikhomba ukuba namandla amakhulu ngoba konke sikwenzayo sikwenzela bona abalaleli. So bafowethu ningaphela amandla no babuZuma simukelwe kahle njengoba nibona nje la emva kwami sikwaZuma. Nisupport kakhulu bafowethu ama CD yasekhona namanje abawadingayo. Siyabonga nangu babudlamini osiphethe.
Siyabonga usuku luhambe kahle yonke into ihambe kahle sikhona la kwaNqamalala enkandla bezothula ialbum ngokusemthethweni sicela ni support ingwane records ya Rocker sikhobo sentambo ya Rocker yonke into ayibe mthoro ibe mnandi siyabonga peace out siyabonga
hayi kide hlulinsizwa olelizwe libuyele kuzuma
Kuthiwa sibaningi kakhulu endlini. Asisebenziseni mhlambe lo mthunzi mhlambe nalo waya.
Hayi kithe hlulinzisa.
Ngiyathanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngibuka amavideo ami.